ngati motsekera kumene kanemano yomwe kuonera Times Television TTV pamene tikupitilira kukupatsirani zokhuza kusowa kwa ndege imene yanyamula Vice President wa dziko la Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndiye tili ndi nzathu Feston Malekezo amene ali kuchigangawa kumene anzathu amene akusakasaka ndege yali. Feston, ndiye sakundimva? Feston?
Hello?
Ukunimva?
Yeah, ndikumva.
Yes, unanena kuti umafuna kuti utiuze sopano kuti kodi agwirizana zotani a police komanso a MDF komanso sindikuzwa kuti panopa what's the update kumeneko.
Okay, so timaita kuti ndiyankhule ndi commissioner kumano the get information that he has given me ndiona kuti panopa apanga suspend the operation osakasaka anthu tonight. Because in Kanaga, you know, it's not what the Arabic language is that I want it to go young and I'll see who and the Cotero agrees on our team. For now, Abangaga is suspended. They will regroup again tomorrow at 6 o'clock in the morning.
Wow. Okay.
So that's the latest that we have. I wanted to have a conversation with the commissioner here, but he says not for now. The degree, kumano tawi na tinayangu na mudero. The unless there is another kudimna kukasu kukandi na kwantu nduwina is in very mudero kumano for now. That's the consensus. Waka talipa. Sindi uzo kudimna kushijikile wina kukula kunjani kumano. Kali mulo zangu ndandana akusoka kana ruyambisa kuti nde ayambe nyemo kana ndandani koma mufambira na wao meeting meti makamba vamba ija amalambira nana zomwezo kuti ndeno oti kapita kumkhango ko tikambi apati de muna fona oti takutero koma anthu ambiri akadali ho okumudo amene tinayankhula nawo mene mina munamvera muja mu ma discussion yathu ndi anthu ena aja ama kamba kapenga ndi yomweyo na kuti koma ngati dziko timanena kukhala ndi zipangizo ngati zimenezo timena kumaona area view kumadzi wako koma at this point we know nothing zimene akalidi chake kuti mina mwina ithoka kapena pake koma ayinditu sitikuzwa chilichonse kufika pa dali pano amakamba wina uja kuti amayesa kuyimba mafoni imodzi mwa munthu amene ali ndike matheka ndithu mpaka jama 5-6 kenako they lost it anthu ena zinawo akambopozo mbali yawo kuti naiona ena nayo kudimba naiona ikuenda jama musimusite pakatali ndithu koma sakanachita chilichonse kuika kuti kuno kumudzi anangomva phokoso limamveka ngati chigayo mukuyankhula kwawo kenako inazangu sidiya osamvekanso chilichonse ndi zimene akukambaka mbanthu kuno kumano kwa ife unake kungofuna kungomva kumva maganizo anthu kumva zimene akuona izo ndizo akambasona wa polisi kuti ayimena fonawo atayima kaye popeza kuti usiku umene asangakwanise kuyangana nde apitiz that's the consensus this time around as we talking about 20 or 17 minutes past 9 kuma kwa mphepo ndithu kuzizira kwambiri pamene tili pano ndauti mina nkhalango muso ndauti modzidzira kwambiri so mina ka update imene tingapereke paka dali pano kameneko koma aliyense apolisi amene ali pano angoyimayima dikira kuyambisa kuti ndi ndanayi nyamukeko mapita mabwerera kumzuzu kapena kuti namva kuso nthawi ina akukambirana ndi anzathu a reply kuti kuti ime pandeni kudani ndinamva general manager akukamba kuti ifeyo we are willing to support in any way mene mungafunire mene kamene mukuonera koma ife we are willing to support mbe timve kuti mwina chichitike ndi chani koma tiyauza Malawi kuti ife namene tikhale kumalizira kuchoka malo ano kufuna kuti timve bwino lomwe tilondoloze nkhaniyi kuti pamene anthu akugona adziwe kuti kodi ndege ili pati kamene atipitize motani kuchoka lero nthawi ino 20 past 9 kufika mawa kapena maola ena amene akudzawa
pachijewa pali mawu kuti kakasi kusowa pogwira is that what you can describe kuti tili kakasi taswa tuswa chochita ngati ngati dziko kusaka ndege imene isizingate kusaka usiku chifukwa tilibe zipangizo tilibe ukadaulo komanso tilibe zotiyenereza nde takhala kakasi
ndichochondola tili kakasi chifukwa even mawa mende masakawo sinalawe mtengo mwene mwene ndi malo malo kamena modusa gali moto kuima malo ena kuti kungufuza anthu mwina amene alipo pa malowo sitilawo nkhalango mwene mwene kuti mwina mwina mwake ikhaukhala lini akanila pena pake ayi ndithu why nkhani yoti upangiri tilibe zipangizozo palibe nde apa ndikuona komishona wapasa saluta kunyamuka malo ano ndikhulupirira I think uko ndiko kunyamukapo pa malo pano ngati kukhalayo zosintha kuti mina apanga chiganizo china kuti mina nkulowaso tizimve koma pakadali pano chichewa chimene mogwisa ntchito choti tilikakasi zoona ndithu pakadali pano tikuzawa kuti nkumalowirano kuti nkumagwira mpingo wanji
ukukamba kwambiri za polisi koma ine aka ndege imeneyi ndi IMDF Malawi Defense Force akutani iwo ali adakali konko kumeneko kapena iwo sumkwa una ndikume mango I continue to hear you kukamba kwambiri za polisi. What about MDF?
Yeah, so kwambiri ni wakambati za polisi chifuwa ndimona ndamene ya maka ndi activity ya mbili asirikali ndi nda waona kuma ndi oje pamina lipa malobano azuni kangati nao so asunta atangupanga tiganizo yoti tipitirize mina mawa ndi hapa asirikali sikweni kweni ndini nabota naona kuinde angapo 4-5 kawina yake kuma kangali nao so asunta mina kila malo ena tikai tiko ndo wuza uti tiliku ambili ndito kuma asirikali yo sikweni kweni
chabwino ndi mmene zatenemu wanena kuti iwe ukhala umaliza kuchoka kumene koko ndi kuti tizipitirira abefeyo kukulumikizisa ngati ungakhale kuti uli ndi china chake choti utiuze ndi kuti ife tizidalira ife ndiwe maso amalawi ambiri padakali pano pamene autsatira nkhani imene mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino kuti amve kuti podi pamenepo pakuchitika zotani kumene akuganizirako kuti ndi kumene kukhoza kukhala kuti mwina kuli ndege imene yanyamula wachiwiri kwa msogoleri wa dziko lino ndi anthu ena.
Yeah, ife tikhale tikutero ndithu sitichoka tikhala umaliza kuchoka malo ano apataona pachana kama kuti kalimbo zina za polisi zachoka kumzimba apa za mzimba zikulowera kumzimba za kumzuzu nazo zikupera kumzuzu zingosonyezerati kuti khangazi nkutero ndithu kuti alise kwa nkwawo tichitemo yambiraso mawa lino koma komabe ife tipitirize kukupasirani ma updates koma apapa tikuona chipani taonaposa anthu ena malokozi iwo akhanga asalabe sakukhulupirira kuti kodi ndizoonadi kuti tinyamuke komabe pakapezekabe information ina mpinga wina tikhale tibwerabe kupasani mmene zikuyendera kuno ku chikangawa mboma la mzimba.
Ndathokoza Feston Malekezo. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Feston Malekezo amene ali ku chikangawa kumene akukhulupirira kuti nkutheka kumene kuli ndege imeneyi imene yanyamula a vice president aziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena 8 amene akuganizidwa kuti ali ndege imeneyi malingana ndi mina fulokozera Feston zikuoneka kuti tagwidwa kakasi ngati dziko sitingathe kupanga search mundima mu forest tilibe zipangizo tilibe zotiyenereza tilibe ukadaulo ndi a polisi akuoneka kuti abwerera pamene popo komanso awanzathu MDF malingana ndi ntolankhani wathu zikuoneka kuti abwerera andi akuti adamva kukambirana kuti ndi kuti kusakasaka kuso kukhoza kuyamba mawa cha ma 6 o'clock mamawa ndi kuti ifeyo padakali panopa tizibwererabe kwa Festoniko kuti mpala titaona kuti kodi zathera motani padakali pano komanso tipezeka kuti mwina tiyankhuleko ndi anzathu akuboma kuti timve kuti kodi mwina tapempha kuthandizo kwa anthu ena ndipo thandizo limene likhoza kubwera liti komanso kodi zina zimene amachita mwina anthu ena kulankhulapo kuganiza kuti mwina ndege imene ikhoza kukhala kuti ya wolokera mwina maiko oyandikana nawo zimenezo zoti sibwezi pano titadziwa pofika nthawi ino ndege ingalowe mziko laini yake anthu osadziwa so awa ni mafuso amene mayankho ake ndiovuta kwambiri kuti tiayankhe koma ndi mafuso amene tikuyenera kuti tiyankhe chifukwa cha Malawi ambiri maso ali kuboma kukuyang'ana kuti kodi mukuti uza zotani mukuziwa kuchani komanso kwa ife ndithu amene timaulusa nkhani kufalisa nkhani kusindikiza nkhani kuti anthu amve kuti chikuchitika nchani so so far zimene tingakuuzeni ndi zimenezo zikuoneka kuti anzathu amene amayang'anayang'ana ndege imeneyi madera a kuchikangawa agonja kaye madzulwano ndipo pali chiganizo chokuti ayambeso mawa mawa ifeyo tidakalipo mpano tione kuti kodi tikuyang'ana zakumene ku ena ndi ati amene tikhoza kuyankhula nawo kuti mwina angatipaseko chithuzithuzi cha mmene zokhalira mbali ina nde titenga break pang'ono pamene ndikufuna ndiyese kulumikizana ndi anzathu akuboma kuti mwina timve kuti kodi kumeneku kuchokera zotani khani pomwepo.